ko aia toa, tukuna ia gitai, hia hiri ni wake taka gitai, kapau te wano, kapau te wano, kapau te wano, kapau te wano, manunui, 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 kapau te wano, kapau te wano, kapau te wano, kapau te wano, kake koe, kake koe, kake koe,
I'm gonna make you mine.